Jina Bwana libarikiwe sana. Wakati mchungaji akija, tutaimba wimbo All the Way. Njiani mote natembea na wewe Bwana, nimeamua kutembea na wewe. Usiku na mchana nitakuwa pamoja na wewe. Njiani mote natembea, njiani mote natembea, njiani mote natembea, natembea, natembea. Oh,